Kia ora, and welcome to this, our first session of the day. It is an honour to introduce you to the amazing stanwalker, a native of Tauranga Moana here in Aotearoa, New Zealand. Today, Stan will lead us through three Waiata or songs in Te Reo Māori, our Indigenous language here in Aotearoa, New Zealand. Supporting Stan here today is the magnificent Rhea Hall. He'll also be joined by his beautiful niece, Ibanez Maeva, and our kapa haka rōpu, ko Tāu Rourou, a government interagency kapa haka group. So please make welcome the award-winning Stan Walker.
Tēnā koe, Julian. Tēnā tātou katoa. It is my honour and privilege to be here with Association New Zealand Partners Workshop Week. This is my beautiful niece, Ivy, will be singing Tua, which is bigger in English. The song talks about reaching your dreams and reaching your full potential. She is the legacy of us. She can be anything. We can be anyone that we want to be. All you need to do is reach for it and be all that you can be. So this song is called Tua.
I tipu mai au i te whārua e aha kua te aha mukore kia whakarono mai ki au i kore kore ana ka whakaro ake he aha te aha e kore noa e tahi e rereke kia mauki o paita awhiti aha kua te koke i mana nui tō te aki hei aha te whakaru i ti tiro ki tua tua rā e whakarono ki nā wai o roto e ke wehi te wehe nā i tō awa tiro ki tua tiro ki tua 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 he koro koro tuiro to pākoro e yeah. Kia mai au e kore re re yeah. I mohi o e nui no atura tōku ora nai na te hira ira he ora nā nā kou ke tuara ke tuara te kōkei he mana nui tō te aki hei aha te whakaru i ti titiro ki tua yeah 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 ki tua
Tiroki tua, tiroki tua, tua.
Ibanez Mini Maeva, my beautiful niece. This next waiata is called He Kaka Noa Hau, basically saying we are survivors, we are born of greatness. I come from a long line of chiefs, a long line of incredible orators and travellers of the vast oceans, and I'm here today because of their sacrifices, and I get to stand proud as a Māori man here in the world today, speaking our reo. She's our future. And this song is all about being survivors and being here and taking back who we are and our reo, our language. This is He Kaka Noa.
he kaka no aho.
This next song, Aotearoa, is the Māori word that means New Zealand, but it actually translates to the long of the long white clouds. And I'm so proud to be from this country. A few years ago, I got to write this song. This is the first time I got to write and sing in my own language on a mainstream platform, taking back my reo, taking back my language, taking back who I am. For all the sacrifices that went before me, I'm now present being everything that I am as Māori here in Aotearoa, and this land is for everybody, and we're here for everybody. So I want to invite my auntie Rhea Hall to come and sing our song together.
No ta whiti, no ta ta, no te whenua o te atua tātou. Aha koa no hea mai koe, ka whawhai tonu mātou mō.
Ko au tō mau nā tū tonu, ko te moana pari mai koe. Ko koe te awa I takuremu, ko tāua anō tāua.
Aotearoa he iwi kaha tātou, he mana tuku iho mai anō. Whenua haumako, wairua ora, whai ato ara ki te mutura.
Waka whiti no tata, no te whenua o te atua tātou. mai koe Ka whawhai tonu mātou mōi
He kōrero tō te whenua
He ke mai ki a tātou
He toa au mōna e oke nei e
He kore au e hinga
He uri no te roe mata Te toto o ngā tūpuna
He kore au e weie
Kia ka hatātou ki tau I pai ai Whakatinana kaua e mutunga Whenua haumako wairua ora Whai a tōara ki te mutunga
Aha kua no ia mai koe Ka whapai tonu mātou mō No ta whiti no tata No te whenua o te atua tātou Aha kua no ia mai koe Ka whapai tonu mātou mō
No ta whiti, no tata No te whenua o te atua tātou Aha kua no ia mai koe Ka whapai tonu mātou mō No ta whiti, no tata No te whenua o te atua tātou Aha kua no ia mai koe Ka whapai tonu mātou mō No ta whiti, no tata No te whenua o te atua tātou Aha kua no ia mai koe Ka whawhai tonu mātou mō
No matter if you're near or far We come from the land of God No matter where you belong We'll fight for your freedom No matter if you're near or far No matter where you belong, we'll fight for your freedom.
Kia ora, thank you so much for having us. I hope you enjoyed that. Give it up for Auntie Rhea. And I'm Stan and my niece, Ibanez Maeva.